Oe nora e kare mā, i te karere e pā hoake nei ki a koutou, kei te whakare waina te Paki Pūmeka Killer Legacy, ko te kaupapa o taua Paki Pūmeka he whakatairanga i ngā pānga kino o te momi tūpeka ki te iwi Māori o tira ki ngā wāhine Māori. Nā te hotu manawa Māori me te tūwā papa ma te pukupuku o Aotearoa, te pūtea.
The stories will somehow motivate people, particularly our women, as I said, to quit and to sort of embark on a journey towards an Ōwahi Kore future for their whānau. I base this on the fact that the stories of women that are told on the documentary film are really about the impact of smoking and tobacco on their families and the loss.
Ka whakapāhotia mai te Paki Pūmeka nei ki te katoa o tātou, a te 11 o Hakihea i runga ia whakaata Māori.